Zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Kepha ezishu ezinhlanu kuzo zaziyiziwula, nezisihlanu zazihlakaniphile. Ngokuba eziyiziwula zathatha izibane kawaphathanga amafutha, kepha ezihlakaniphile zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibane zazo. Umyeni esalibele zozela zonke zalala. Umyeni esalibele zozela zonke zalala. Kepha phakathi kobusuku kwamenyezelwa ukuthi, nangu umyeni, phumani niye ukumhlangabeza. Uma ngibheka lo mfanekiso wey'ntombi eziyishumi, ngibuka singabazalwane sisebandleni. La kufanekiswa umbuso wezulu ngey'ntombi eziyishumi. Uma ungabheka zonke lezi ntombi eziyishumi, ezinhlanu zazo zaziyiziwula, ezinhlanu zazo zazihlakaniphile. Uma lizothi ivesi zaziyohlangabeza umyeni, mine ukuthatha kwazo lebane ziphuma zihamba, injongo nephephozo kwakumele bayifeze ukuyohlangabeza umyeni. Kodwa manje kutholakala abazalwane balele kuphi, endaweni abayohlangabeza kuyo ubani? Umyeni. Kufanele ukuba ngabe bahlezi balindile lapho. Kodwa sithola izwi lithi, bahlala esalibele umyeni zozela, one, zalala, two, zilala zonke ezinamafutha nezingenamafutha. Zozela zonke zalala, ziyohlangabeza umyeni, azifezanga iphephozi, zozela zalala. Sekuyamenyezelwa phakathi kobusuku, vukani nangu umyeni. Ngibuka lapha abazalwane uma besebandleni, sihlezi sicikelele ukuthi iy'bane zethu siziphethe zinamafutha, but nge-confident, but ukholo lwethu solwehlile. Uma efika umyeni usithola singamlindelanga, sonke abanamafutha nabanganamafutha, akekho owasenda iphephozi kuleyo ndawo. Ngizothi-ke namhlanje, kulabo esithi sisesephakathi ebandleni, umuntu abonakale ephethe isibane azabe confident ukuthi mina ngingcono ngoba ngiyakwazi ukwenza ukuthi ngiyakwazi lokhu. Kodwa ngabe ukholo okanye uyakholwa na? Ngabe usekhona yini ukulinda kuJesu na? Noma ulinde endlini yokukhonza uJesu engasekho kuwe? Noma ulinde endlini yokukhonza iHoly Spirit isisukile kuwe? So ulinde ubuwena. Iphephozi le uNkulunkulu akubekele yona ukuthi hamba uyomhlangabeza, ngoba wayelungiselela umbuso wezulu ukuthi labo ayobafika bamlindile yibona ayongena nabo ekhaya. Sisale silindile, sisale sihlobile, sisale sibahle, ngoba yini izibane zethu zize kule ndawo, sizitshela ukuthi siphethe zona, siwaphethe amafutha, ziphelele zikhona, size sikhoshile sithokile sibahle, siyagwaba impela, siyashumayela konke kuhle, sizithole sisilalelwa ukuhlangabezwa uyini. Angeke umangale uthole ukuthi nabafundi bahluleka ensimini yaseGetsemane uJesu mayesozo eyokhuleka uma eloke eyokhuleka iyikhathi ngeyikhathi uma yobuya ubathola bozele balele kodwa uma uJesu ebuza ukuthi beningelinde yini ihora libe linye ngizonxusa nje namhlanje bazalwane ukuthi uma sisemabandleni ethu asingalindi ngeyimpahla, asingalindi nge-experience yokuthi thina sikwazi ukuxoxa izwi, asingalindi ngokuzazi ukuthi mina ngumuntu akabani ngiphila ini. Abantu abatholi ukusinda ngani nge-experience esinayo, umoya oyingcwele usishiyile, asisakwazi nokuwuzwa. Sifane noSamson owenza impilo yakhe yabanzima ekugcineni esezikhohlwe ukuthi ungumnaziri kaNkulunkulu wasithole sengena kwenye indawo nxa sekuthiwa Samson vuka amaFilista phezu kwakho avuke ngempela azithathe ekugcineni uSamson abesuyalala uyazinakekela uyafika kuthiwa Samson vuka amaFilista asaphezu kwakho athi ngizovuka njengemihla kanti uJehova usemshiyile ngaleso sikhathi. Cela ukuthi sonke masebandleni silale sinakekela ukuthi masingashiywa uJehova siphakathi ebandleni, masingashiywa iHoly Spirit siphethe konke ngezandla, sinakekele okusezandleni kodwa okuyibona kona sesilahlile uthando lwakuqala, i-faith ayisekho. Cela ukuthi uNkulunkulu angasiza sifune ubuso bakhe singabi sebandleni kodwa sikhonze yena Thixo. Y entonces, sí, también.